Ukimaliza kupiga picha, ukimaliza picha, hiyo gown tafadhali. Graduates, hiyo gown utapeleka kanisani, utapata Reverend Isaac. Hiyo gown utapelekea Reverend Isaac, atakukilia kule. Graduates, unisikize. Hiyo gown utapeleka kanisani, Reverend Isaac ako kule.